Bizani amethu 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 wethu bizani amethu wedumza 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 sengisho lomjita ubeje ubhinje sengisho lomjita ubeje uthandi sengisho lomjita ubeje ulone sengisho lomjita ubeje ubhinje sengisho lomjita ubeje uthandi sengisho lomjita ubeje ulone ubhinje uthandi 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 ulone
bambalona ubambalo ya ufuna lon ufuna lo ya ujonga lapha ubambalona ubambalo ya ufuna lon ufuna lo ya ujonga la ujonga lapha ubambalona ubambalo ya ufuna lon ufuna lo ya ujonga la ujonga lapha ubambalona ubambalo ya ufuna lon ufuna lo ya ujonga la ujonga lapha
sengisho ukhohle umfazi wakhe sengisho ukhohle umfazi wakhe sengisho ukhohle ngomntwana wakhe sengisho ukhohle ngomntwana wakhe sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni umfazi wakhe umfazi wakhe umfazi wakhe
Wizani amehlo wizani amehlo izani amehlo wizani amehlo wizani amehlo wizani amehlo wizani amehlo wizani amehlo izani amehlo wizani amehlo wizani amehlo wizani amehlo
Sengisho ukhohle umfazi wakhe sengisho ukhohle umfazi wakhe sengisho ukhohle ngomntwana wakhe sengisho ukhohle ngomntwana wakhe sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni sengisho ukuthi ukhohle ngomndeni umfazi wakhe